Second Chronicles, chapter 29. Incwadi yesibini yezikronike, isahluko samashumi amabini, anethoba. UHezekiya waba ngukumkani eminyaka emashumi mabini anamihlanu ezelwe, waba neminyaka emashumi mabini anesithoba engukumkani eYerusalem. Igama lonina lalingu Abiya, intombi kaZekariya. Wenza ukuthetye emihlweni kaYehova, njengako konke awakwenzayo uDavide uyise. Yena ngomnyaka wokuqala ubukumkani bakhe, ngenyanga yokuqala, wazivula ingcango zendlu kaYehova, wazilungisa. Wabangenisa ababingeleli nabalevi, wabahlanganisela ebaleni langasempumalanga, wathi kubo, diphulaphuleni balevi, zingcwaliseni kaloku. Yingcwaliseni indlu kaYehova, uThixo woyihlo, nikukhuphe ukungcola okusendaweni engcwele. Ngokuba obawo benza ubumenemene, benza ukubi emehlweni kaYehova uThixo wethu, bamshiya, babusonga ubuso babo emnqubeni kaYehova, bawunikela ikhosi, kananjalo bazivala iingcango zevaranda, bazicima izibane, abaqhumisela ngesiqhumiso. Abawanyusa amadini anyukayo engcweleni. KuThixo kaSirayeli, ngoko ke afikelwa amaYuda neYerusalem buburhalarhume bukaYehova. Wawanikela aba yinto yokufeketha, neyokumangalisa, neyomsondlo, njengoko nikubonayo ngamehlo enu. Yabona, bawile obawo likrele, oonyana bethu neentombi zethu nabafazi bethu basekuthinjweni ngenxa yoko. Ngoku ke kusentliziyweni yam ukumenzela umnqophiso uYehova uThixo kaSirayeli, kubuye kuthi ukuvutha komsindo wakhe. Nyana bam, ngoku nje musani ukuyiliza, ngokuba uYehova uninyule ukuze nime phambi kwakhe, nilungiselele kuye, nibe ngabalungiseleli nabaqhumiseli kuye. Basuka ke abalevi, Mahati, unyana kaAmasayi, noYoweli, unyana kaAzariya, koonyana bakaKohati, nakoonyana bakaMerari, uKishe, unyana kaAbhedi, noAzariya, unyana kaYehaleli, nakumaGeshoni, uYowa, unyana kaZima, noEden, unyana kaYowa, koonyana bakaElitsafani, uShimri, noYehiyeli, nakoonyana bakaAsafu, uZekariya noMataniya, nakoonyana bakaHemani, uYehiyeli noShimeyi, koonyana bakaYedutuni, uShimeya noUziyeli, babahlanganisa ke abazalwana babo, bazingcwalisa, bangena ngokomthetho wokumkani ngamazwi kaYehova, ukuyihlambulula indlu kaYehova. Bangena phakathi kwendlu kaThixo ababingeleli, ukuze bayihlambulule, bayikhupha yonke into eyinqambi abayifumanayo itempileni kaYehova. Bayisa intendelezweni yendlu kaYehova. Levi bayithabatha ukuze bayikhuphele phandle, bayise emlanjeni oyiKidron. Baqala ukungcwalisa ngomhla wokuqala, ngenyanga yokuqala, ngomhla wesibhozo, wenyanga leyo bafika evarandeni kaYehova. Bayingcwalisa ke indlu kaYehova imihla yesibhozo, bagqiba ngomhla weshumi elinesithandathu wenyanga yokuqala. Bangena, baya kuHezekiya ukumkani, bathi, siyihlambulule indlu yonke kaYehova, nesibingelelo sedini elinyukayo, neempahla zaso zonke, netafile yezonka ezicwangciswayo, neempahla zayo zonke, neempahla zonke awazilahlayo uAhazi, ngexa lokulawula kwakhe, ngokwenza ubumenemene. Sizilungisile, sazingcwalisa, nanzo ziphambi kwesibingelelo sikaYehova. Wavuka kusasa uHezekiya ukumkani, wabahlanganisa abathetheli bawo umzi, wenyuka waya endlwini kaYehova. Wazisa inkunzi ezintsha zenkomo zasixhenxe, neenkunzi zegusha zasixhenxe, neemvana zasixhenxe, neenkunzi zebhokhwe zasixhenxe, ukuba zibe lidini lesono ngenxa yobukumkani, nangenxa yendawo engcwele, nangenxa yamaYuda. Wathi koonyana baka-Aaron, ababingeleli mabenze amadini anyukayo esibingelelweni sikaYehova. Bazixhela inkomo, ababingeleli balamkela igazi, balitshiza esibingelelweni, bazixhela iinkunzi zeegusha, balitshiza igazi esibingelelweni, bazixhela imvana, balitshiza igazi esibingelelweni. Wazizisa iinkunzi zeebhokhwe zedini lesono phambi kokumkani nebandla, bacinezela ngezandla zabo phezu kwazo, bazixhela ababingeleli ukuba bawacamagushele amaSirayeli onke ngokulenza nyulu igazi lazo esibingelelweni. Ukuba ukumkani ebethe makenzelwe onke amaSirayeli idini elinyukayo nedini lesono. Wabamisa abaLevi endlwini kaYehova, benamacangci, benemirhube, benehadi ngokomthetho kaDavide, noGadi imboni yokumkani, noNathan umprofethi ngokuba lo mthetho ubungukaYehova ngabaprofethi bakhe. Bema abaLevi benempahla kaDavide, ababingeleli benamaxelongo. Wathi uHezekiya, makunyuswe idini elinyukayo esibingelelweni. Lithe lakuqalwa idini elinyukayo, yaqala ingoma kaYehova ngamaxelongo ngokokuhlabela kweempahla zikaDavide ukumkani wakwaSirayeli. Lonke ibandla laqubuda, imvumi zivuma, abavutheli maxelongo bevuthela, oko konke kwenziwa lade lagqitywa idini elinyukayo. Kwakugqitywa ukunyuswa idini elinyukayo, ukumkani nabo bonke abafumaneka benaye baguqa baqubuda. Bathi oHezekiya ukumkani nabathetheli, mabamdumise uYehova abaLevi ngamazwi kaDavide naka Asafu imboni, bamdumisa ke bada bavuya bathoba baqobuda. Waphendula uHezekiya wathi, kungoku nje nizingcwalisile kuYehova, yizani nizise imibingelelo neyombulelo endlwini kaYehova. Layizisa ke ibandla imibingelelo neyombulelo, bonke ababeqhutywa yintliziyo bazisa amadini anyukayo. Inani lamadini anyukayo elawazisayo ibandla lalingamashumi asixhenxe eenkomo nekhulu leenkunzi zegusha namakhulu amabini emvana. Ezo zonke zaba zezedini elinyukayo kuYehova. Ezingcwalisiweyo iinkomo zaba ngamakhulu amathandathu namawaka amathathu empahla emfutshane, kodwa ababingeleli babembalwa ababanakuwahlinza onke amadini anyukayo. Bababambisa ke abazalwana babo abaLevi, wada wagqitywa lo msebenzi, bada bazingcwalisa ababingeleli ngokuba abaLevi babethe tye ngentliziyo ukuzingcwalisa kunababingeleli. Kananjalo, amadini anyukayo aba maninzi, enamanqatha emibingelelo yoxolo neminikelo ethululwayo yawo amadini anyukayo, yaqiniselwa ke inkonzo yendlu kaYehova. Ke uHezekiya nabantu bonke bakuvuyela oko uThixo akuqinisele abantu ngokuba le nto yenziwa ngesiquphe. Amen.